Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Ali Mohamed Shein, anawatakia Wakristo wote nchini sikukuu njema. Merry Christmas.
It was the night before Christmas.